Tunasimbuya kumishadi toki Marafiki zako tunasema
Happy birthday
to you.
Happy birthday
to you.